janye n'ibidukikije ubuserukizi bukuru bw'umugambwe wacu SNDFD bwaradushize ku kivi aho ku mitumba yose igize igihugu bwadusavye kuyambika ibiti hamwe no gutera ibiti bibana n'indimo tudasize inyuma ibyamwa ikawa hamwe n'ibiti byo ku mabarabara ku bw'ibyo twagomba twibutse abagumye banga ko bonyarutsa gutera ibiti byose biri mu mapepiniere bateguye dusabye abagumye banga gukurikirana neza ibiti hamwe na gahawa byose biriko birategwa n'abagumye banga kugira ngo izo nguvu zabo izize zibe impfagusa mu bijanye n'iterambere nyiri cyubahiro umukuru w'icyacu Burundi General Major Evariste Ndayishimiye akongera akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambo wa SNDFD yaraduhaye intumbero yavuze ati dukure amaboko mu mpuzu tureme tugwize umwimbu umunwa wose uronke icyo ufungura umuvuko nawo uronke amafaranga yarongeye adusaba kandi ko twokorora udutunga duto duto tworoshe kwikora ko iyo umuntu agondaniwe na cyane cyane ubworozi bw'inkwavu twagomba gusaba abagumyabanga bo mu mitumba yose igize intara ya Burunga gufata iya mbere mu gushyira mu ngiro iyo ntumbero nziza y'umubyeyi wacu Sebarundi yari cyubahiro mukuru w'icyacu Burundi General Major Evariste Ndayishimiye twagomba tubahamagarire kwitegurira no kuzokwitaba muri benshi urubanza twimirije ko ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2024 ruzobera hari abitimahwa tukazoba turamutse dushima yuko leta mbyeyi leta nkozi yaturavye giza ikaduhi barabara erene senze ibarabara riva taba mahwa jambo ry'Imana tugira ngo ukugirie neza ngo nugushima.